Knock on your door, 4 in the morning. Running around, chasing the feeling. Can't feel the ground, no gravity. Head in the clouds, harder to breathe. And I'm at your door, 4 in the morning. Oh, I'm strung out, strung out. Just like a domino, I'm falling for ya. It's over, I'm under your control. You got me spinning around, round. 1 second I'm up, then I'm down, down. Da 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 da.
Da 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 da